Tusimame kidogo. Napenda nishie ushuhuda kidogo. Haleluya. 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 Nani anasema hivi? dakika mbili tu nafunga.
Wakati wangu wa